Isizwe sakwaCebekhulu esibuswa ngumntwana unsikayezwe kaCebekhulu kaMkhonto kaBizo sinomlando omude wamaqhawe. Ukhokho wabakwaCebekhulu ngukhuzwayo igama lakhe. Wayakhe umuzi wakhe wasemaxasheni eduze komfula imfolozi emhlophe phesheya kwentaba inhlazatshe ngasesandleni sokudla uma uwela imfolozi emhlophe ubheke edolobheni laseVryheid. Ukhuzwayo wazala unomageje yena owazala ugobo ozala umzimba. Ngaleso sikhathi laba bantu babaziwa ngokuthi bangabakwalinda. Babengakabizwa ngoCebekhulu okuze kwenzeka ngesikhathi sokubusa kwengonyama uCetshwayo kwaZulu. Ngakho ke ezithakazelweni zabo kuthiwa bangolinda mkhonto. Ulinda kamafu kathinta kadidiza kawombe kamandlana kankomozana. Ukuthi babizwe ngolindamkhonto kususelwa ekuhlomeni kwabo ngemuva kokuzwa umbiko owawuthi izinkomo zazidliwa yizilwane. Kwathi ke uma bezwa lowo mbiko bahloma baphelela, baphikelela endle lapho okwakuthiwa umonakalo wawenzeka khona. Kuthe uma befika lapho bathola ukuthi lowo mbiko wawulihaba nje. Akukho zinkomo ezazidliwa yisilwane. Yingaleso sizathu babizwa ngolindamkhonto kuqondiswe ekutheni kuhle imikhonto yabo ihlale ilindile ingasheshe ithathwe kuhlonywe. Ngokungena kwengonyama uShaka esikhundleni sobukhosi kwaZulu kwaqala umshikashika wokuhlanganisa izizwe zamaZulu ukuba zibe yimbumba ukuze zizobhekana kalula nabahlaseli babelungu abase bevele beqalile ukuhlasela amaXhosa phesheya kwenciba ngowe 1778. Kulezo zimpi zokuhlanganisa amaZulu umzimba kaGobo okubutho lakhe kwakuliwombe walwa ngobuqhawe obukhulu. Ngenxa yobuqhawe bakhe ingonyama uShaka yamkhuphulelela esikhundleni sokuba yinduna yebutho lamawombe. Kulelo butho kwakukhona abantwana abaningi basendlunkulu omaPeter, Dingane, Mpande, Mhlangana nabanye abaningi. Ngakho ke umzimba wayeyinduna yebutho elibaluleke kakhulu ngesikhathi sokuhlanganisa uZulu. Waxoshiswa ngezinkomo eziningi umzimba wagcina eyisicebi efuye kakhulu. Ngokuhlonipha amagalelo okuhlabana kwakhe umzimba ezimpini zokuhlanganisa amaZulu, isilo uShaka sambeka ukuba abe yiso laso esifundeni sasebabanango. Wafika kuleyo ndawo waphatha isizwe ngobuqotho obukhulu. Ingonyama uShaka yaphinde yamkhuphulela eliphezulu. Yamjuba ukuthi ayokuba yiso layo esifundeni sasemaTigulu. Leso sifunda sasikade singaphansi kwenkosi uphakathwayo kakhondlo kamncinci kalufutha wakwaqwabe. Indawo yakhe yayihamba ize iyofinyela eMatigulu engakanqotshwa wahlanganiswa noZulu wonkana yisilo uShaka. Umzimba ufika lapha eMatigulu nje usenemfuyo eningi. Umhlambi wezinkomo ayezixoshiswa yingonyama uShaka ngobuqhawe bakhe nobuqotho bakhe esizweni sakwaZulu. Ngokubona ukwanda nobuningi bemfuyo yakhe ingonyama uShaka yancoma ukuthi umzimba ayokwakha endaweni ephakathi kwemifula umhlathuze nenseleni iningi layo kusukela ngonyaka we-1902 kuya ku-1904 wekhomishane kaCharles Saunders eyaqola izindawo zamaZulu enyakatho yothukela nomzinyathi yazinikeza abelungu, leyo ndawo isingamapulazi abelungu, abakwaCebekhulu sebexhobelene ekhoneni elingasho lutho. Ingonyama uShaka yayincome ukuthi umzimba akhe phakathi komhlathuze nenseleni ukuze umhlambi wezinkomo zakhe uthole indawo eyanele yamadlelo. Umzimba ke wakha kule ndawo ephakathi kwenseleni nomhlathuze kwagcina kwenzeke isimanga emfuyweni yakhe. Kwakunenkomo eyayithi uma ikhala izulu lisibekele ngamafu ligcine liyidliva imvula kugcwale imifula. Ngenxa yalesi simanga abantu abaningi kwaZulu baze bathi unemilingo, kungenjalo. Lokhu kwaqhubeka ukwenzeka ngisho sekubusa izingonyama oDingane, Mpande noCetshwayo. Ngumzimba owalanda umntwana uMkabayi wambeka endaweni eyayikade ibuswa nguNzwakele owabulawa enqineni Mbumbulu ngoba kuthiwa ufihle indlalifa kaShaka uzibizendlela. Kuthe umzimba esehambile emhlabeni isizwe saholwa nguBizo. Nangesikhathi sikaBizo isizwe sakwaCebekhulu sasilokhu simbandakanyiswe nokuna kwemvula ngenxa yenkomo yezimanga. Kuthe ngesikhathi sengonyama uCetshwayo kwavela indoda esizweni sakwaCebekhulu usomanciwa kakalomageje kagaqa khoza owayekwazi ukwenza imithi yakhe imvula ine. Ngakho ke isilo ucetshwayo sacela ukuba ayinise. Ibutho likasomanxiwa kwaku udloko. Wacela ukuthi alethelwe izinsizwa ezine kuye. Kwalethwa, unjakadamsiya kasomopho mthembu, umahunqu kamkokwana zungu, masusimpisi kamdlovu khoza nobikwayo kalozi wawantuli. Wathatha lezi zinsizwa ezine waya lapho kuhlangana khona yonke imifula esifundeni, inseleni imbabe, iphose, icwaka, okhula, intiwe, nomhlathuze. Le mifula yayihlangana endaweni kajokozela kamdlekezana mthiyane. Usomanxiwa watshela isilo ucetshwayo esasisemangweni ngaleso sikhathi ukuthi ucela kulethwe inkunzi emnyama bhuqe ithathwe kweminye imizi yesilo ucetshwayo odwini. Nempela lokho kwenziwa. Waphinde wacela ukuthi kulethwe inqama emnyama bhuqe ilandwe emzini wesilo ucetshwayo kwagobuphondo. Inkunzi yenkomo emnyama nenqama yemvu emnyama kwaqhutshwa kwayiswa lapho kuhlangana khona imifula. Kwathi inkomo isadla nje utshani inqama yabanjwa usomanxiwa kalomageje wathi mayihlatshwe ibulawe ngezandla. Kwathi isibulewe wayihlaba ngasesandleni sokunxele. Wakhipha umsila, isibindi nenyongo ukuze azokusebenzisa emthini yakhe. Watshela abantu ukuthi balethe inkunzi yenkomo emnyama kuye. Inkunzi eyayikhethiwe yayingenalo ulaka kuyinkunzi ezithulele engethuki. Usomanxiwa wayephethe umkhonto wokugwaza ayewulolile wase eya enkunzini wayiphulula kwathi ingazelele wayigwaza ohlangothini langakwesinxele ngokuyela emathunjini amancane. Inkunzi yawa ngokushesha yafa. Wayivula isikhumba wakhipha isibindi nenyongo. Sibonge ngokusinika indlebe. Uqhubeke ubheke amavidiyo amasha akhuluma ngomlando nemvelaphi yezizwe.